xa ufika imini zembandezelo mhlobam ubomi bukhaka okwencindi yekhala uzundibize ndizokunambithise lokhala ukuze ubukrakrabalo sibuve sobabini mhla iingxangxasi neengxengongo zobomi zijongene nawe undibize mhlobam ndiyawusoloko ndikhona ecaleni kwakho mhla wabuvu bunzima bedyokhwe uzundibize ndawuza nestrophe sam singene edyokhweni silitsala ikhuba sibheke phambile zawutsho zilima eziyetyeni kubonakale xa indlela isenyukela uzundibize mhlobam ndawuba khona nalapho ecaleni kwakho xa amavehla bendleleni uphelelwe lukholo uzundibize nawuphatha isipeleti ndifike ndikubangule lo meva siqhubeke nobomi ubomi ngumzamo bunzima buyancekelelwa mhlobam buyacengwa mhlobam ungalahli themba uguqe ngedolo xa ungathi uphelelwa luthembu luzukholwa endleleni